Osiepna Paulus, karibu dala uka. Ageni ma dala wawinjo kiwuoye kikech. Jomoko be chwa kikacha. Jokachwa ko Paulus kauntie. Igene jogi nyalo chwaki mondo kang' iwuo ka to kik iwegi nono. Kendo nyaka ang' imigi gimoro. Kisepakori ni in go. Kendo gisewacho ni gima iwacho 2027 ema gibro timo. Karibu onge wach. 2027 gisani ng'eni wasechiedho kodi e siasa ka. Kendo Paul ni osiepna. Kendo e thuolo mane an seneta na introduce go osiep moro machielo mono miye pesa mang'eny moloyo mane en go. Donge kamano Paul. Inawe introduce iri ng'acha di koro in kata gi milion ariyo. Omiyo Paul ni osiepna tich to ng'eyo kitere ir ng'at machielo ma wuon mogo to tiyo maber. Paul kanyo tirito nyinga. Omiyo Mombasa kamigede no. Abno chako introduce gi gavana masani ochako medi mogo. Awinjo ko mamba ni oluori ni nyalo duogo kaa. Nito kamanor yasore no dwadhi malo ni idhi dinone. Aba kwayi ni kikibine weole nyien cha mondo ko biro kocha tayombo sangwene okinyi. En wee aweya obi. Doge kamano. Ani ng'eni naringo gini igni abich. Marite maneno mafuelo rum na gi kamoro. Sani an gi fuel map mar piny be an go. Google map bende an go. Abro ringa ringa. Ang'e kuma ji nitie. Ang'e kuma ji onge. Ang'e kuma makoche nitie. Pindra be an pindra. Koro waringa ringa kamano. Sa ng'weno kinyi ng'ato fuel ne orito. Rito 2032. Yok marito go ang'eyo. Gimed rita rita. They are encouraged to run along with us. Adwa wacho ni e Central Kanyamkago e Uririka wasetemo kar mwanyalo. Kendo wabro medo temo kar mwanyalo nikech emomiyo ne wakwa uombulu. Tadwaro wacho jok mang'eny ma wacho mosechako wacho sani. Kaka ing'eni mheshimiwa Omamba ni nyathina na chulo ne fees. Kapod otin koywe mana mtoko wadgi e tiende kanyo. Yan nyathina. Loresha. Kana na pindra kendo an minister. Kendo kawagero thoro, kawamanyongi to iraila, to kendo kakilo stima kanyo. Natimo kose okatimo. Wache wacha diri, ka okatimo biyana kae minyalo penja, nikech pindra to kriambia wacha diri kose okawati. Adiri kose okadiri jokman kanyo. Nikech adiri, emomiyo ne uyera, makata kariambo, to unyalo gola e tich nikech ariambo. Omiyo nyaka wacha dieri, jodolo nyaka wacha dieri. Ineno 2013 nyaka 2022. Gik mineno ma Omamba penje liel. Bende nitie liel mano penje. Bende nobiro penjo basari uririka. Bende nobiro penjo gik mineno penjo gi. No penje bunge kendo nyathini wacho kizungu makayalo standing order number one speaker. Akia gimotimore kodi wuod ma matinde okiyal gini assembly iyalo mane liete. The assembly is missing you. Awacho kose okawacho. The assembly emiyale kendo ministers midwaro ni engineer kobado ni kidwaro tidhi luongi assembly tipenje ni okobado kila ne barup chiro cha to kelo kipenjo jogi eliel ka to ine magiori assembly. Jogi ong'e duoko no. Un ung'e duoko no. Ang'o mopenjo uka? Omamba, ka gigi chandi bipenje ofisa, nikech inanyalo mi thuolo matin, ino ka winj kiyanya. Jok moko mayanya ka, tanyalo gwe teke kaka sabi. Agwe teke kaka sabi. Ruoth ing'eyo ni nyalo rito piny gi service maber to kikinye. Ruoth be en ruoth nikech irite gi sirikal. Koro in B, mondo wami list no, kanitie kodhi moko more MB, ae ting'eyo ni ruoth. Doge niko ni uoru ruoth. To ne jidhi e liete kayanye. Iwinjo kama wacho no. Tim mana kaka uoru no timne. Eka in bende ruodhi bronya. Awacho kose okawacho. Ng'ata ng'ata madwaro PM, obia bia nikech en demokrasia. Edi ni ne walero go, Kendo edito ne nyalo paro ni no nyalo yomba, notemo mondo bed machiegni kanyo. Dong ineno ka 2022 odonjo? Nikech noringo matek. Ng'acha, ma wuonde ukacha bende 2032, kopo notemo motechore maber to nyalo chopo. Sani to okochopi. Anachiko ita gimiwacha golo muok. Achiko ita gimiwacho winjo e mioro. Achiko ita gimiwacho wangira bose e kuria. Achiko ita gimiwacho wangaga thurwa kocha. Oboke makameji, oboke masakwa, agongo mwaloka. Awinjo ka tiende ka e mong'enye. Kidwa modho aura maduono bi modh kanyo. Ka chieng' obiro aura duono ibi many aura maduong' ochilo niga wendo kacha kata Migori kacha imodho nyaka 2032 to piny suda suda. Ber kose ok ber?
Ber.
Omiyo jogo machungo to ema jiwo watiyo. Warwako gi te, gichung' achung'a gi kwe kendo gichung' maber. Edi dini yud thuolo kanyo chionge, ji mang'eny ne keta gi weche mang'eny. Uwinjo seche moko ilero ne jika. Nitie chiro moro nyocha sibuoche kacha ne wadhi launch. Mheshimiwa Mamba in ni dhia. Intang'e ni seto ne nyien cha mondo we ni thuolo iting'e gigi. Katiba, article 186, gi article 187, to gi scheduled for money constitution omiyo county governments tije gi national government. Edi chieng' moro nopim ni chirni te gin mag county nyako subtende level madhi piny go bende mag county. Omiyo kata ng'ato bi mawachnu ni ene mokelo mago. Adwaro nyisi ni ng'ama okonyi cholo nyathini okuon nyathi. Chirni go te mag county government kendo governor en ochila yako. Sani magigo timore. Kenda ni magro gazet gi te. Kenda iye na di gazet ka. Moro bendi winjo kiwacho wachne piny owacho kama ne lop tekri nitie ka. Wadhi chulo kanyo, kendo wadhi gazet, kendo waloso komiti mar jogweng' ni giji te machiro tiyo. Tiyo kose ok ti? Nikech an gavana mumiyo tich mondo atim gigo, ka ng'ato nyalo wacho.